casri wa saco
Horumar lagu noorsadiyo Barwaaqiyo nabadgelyo le Natiijada noqoye
Rabbow casri wa saco
Nasi saye no atke